Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika kwixesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje ke baphulapho ndinephathele ke i-starting lineup seKaizer Chiefs. Nizawukhumbula ke into yokubana ke iKaizer Chiefs iyadlala namhlanje, iyadlala apha ebusuku 9 o'clock baphulapho le, idlala pha eGini, idlala neqela ke libizwa ngokubana ke yiHoroya AC eliqela ke liqela lapha eGini baphulaphuli. Nomdlalo ke ngumdlalo ongaphantsi ke CAF Champions League phaa ngaphantsi ke koGroup C baphulaphuli. Mandiniphe ke i-starting lineup ke seKaizer Chiefs into yokubana ke amakhosi abophele kanjani ke kumdlalo namhlanje baphulaphuli. Mandinibonise into yokubana ke ingaba ngubani na ozoqala umdlalo pha ezipalini. Ukhona ituma lengikhune, abekhona Eric Mathoho, abekhona uKadoso, abekhona uBlom, abekhona uFrostler, abekhona uNgezane, abekhona uMashiyane, abekhona uNgcobo, abekhona uManyama, abekhona uBilliard, abekhona uBennett Parker. Aboke ngabadlali ke abazoqala umdlalo pha kwiqela leKaizer Chiefs apha namhlanje ebusuku. Ize reserve ke zakhe ke uGavin Hunt, ibe nguBruce Vuma, ibe nguMphahlele, ibe nguBhakhasi, ibe nguKhambule, ibe nguKhatsande, ibe nguSasmeni, ibe nguZuma. Aboke ngama reserve ke kaGavin Hunt pha namhlanje ebusuku baphulaphule. Nize nikhumbule ukubana ke iKaizer Chiefs njengoba idlala namhlanje ngumdlalo ke lo uzothatha amakhosi ke uwenze ukubana ke aqualify pha kwarter finals ke ze CAF Champions League baphulaphule. Sineminqweno ukubana ke ngayo iKaizer Chiefs ke ingaphumelela namhlanje, kodwa ndinikhumbuze into ukubana ke iKaizer Chiefs bayiphumelelanga namhlanje idlale i-draw. Ngase amakhosi ke angadla i-draw ke ka-1-1 okanye ka-2-2 ngokwenza njalo ke iKaizer Chiefs yobana ke iphumelela, ngoba kuthiwa ke ngokwemithetho ke ye-CAF kuthiwa ke liqela ke leHoroya FC ke lathi xa liseMzantsi Afrika ke la-draw ngo-0-0 neKaizer Chiefs. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ke xa ithe yafumana 1-1 osetyenziswa laa nto kuthiwa ke yi-away goal. Into ethetha ukuthi amakhosi ke funeke phaa kwelaa qela leHoroya AC afake inqaku nakanjani. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ke iba iyadrowa namhlanje mayidraw ngo-1-1 ize iKaizer Chiefs benze kanjalo ke baphulaphuli ke ibe igqithile. Masiyinqunele le mpumelelo ke okanye sibanqunele le mpumelelo ke abafana bakaGavin Hunt. Nani ke ningangena ke baphulaphuli nishinto okubana ke niva njani ke ngesi starting lineup ke sikaGavin Hunt namhlanje. Nize nikhumbe into okubana ke ucaptain wanamhlanje ke ikwanguBennett Parker. Nize ke baphulaphuli ke ningene ngobunjalo benu. Nize ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizane phathela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.